Ifici tua fieru ne fiandi, fisansa musha fielesa muli Kristu. Kunse apa Kristu, fionse ifici tua fiesu, fi koropo. Ifici tua fiesu ifisuma, teti filete uwelelo wakwalesa. Teti fifunye ukari wakwalesa, pamioshesu. Good deeds, church attendance, camp attendance will not remove the wrath of God. You can come to camp and still burn in hell. You can go to church and still burn in hell. You can be born in a Christian family and still burn in hell. Being related to a pastor, being related to an elder, does not exclude you from receiving the wrath of God. Ukwikala no kusangwa, no kwata walupwa, vashima pepo, vakakumba, takufunya ubukali wakwalesa pamweo wa mundu. Ukuba CMML, nangula Baptisti, nangula olodu inolu kutaelo ufumineko, teku kususha umuntu. Ukui mbamu kwaya, teku kususha umuntu. Ukui minina kunta nchifinonji minine, teku kususha umuntu. Ipusu kilo, liyawa muli Kristu. Takuli ipusukiro nalimbi. If you ma, if you po, amayanda, isukulu, nefya shala, efyo twachinda mika mumio shesu, tafya katupusushe. Ipusukiro, liri muli Kristu. Mushemu ne ulinesuvilo.